Fino alla policy forte New Zealand qua corner Aaron Smith Daniel Carter Sonny Bill Williams yengezela phola kakuhle Linda Scudder bambambe ngento yami ngasengozini le ndoda yase Australia phumile lapho lokhona zokhulu Sonny Bill Williams maya nonu wakhophosa maya nonu okunonu wachonga kodwa uthonisa ingqanda sakha inoti ngonyama ufike emgqeni unonu try number 2 sayithetha into noslimen sathi awusoze usoloko udifenda imfanda zizawuvuleka iindonga zasejerusalem zizawuwa wabhala unono phezu ko-10 meter line wawujika indoda uisrael fola phezu ko-22 meter line wathi awugqiba wathi uxolo mntanam iyemkale inqwelo ngoku wathi ahamba le inqwelo ngoku udlalwa ifinal kwewatchslis wathi kudlalwa ifinal etwike nabuku moya nonu yigadlagadla mfondini iroom divider kodwa ayibalekile omntu phantsi zuzu wesibini new zealand yaqabela kumashumi abini ananye ngoku wahleko usonny bill williams wathi emntanami ngathi uyazenza izinto zakho